ia I o hou Ukulele I loke Ka uiti o ke kai Ua ole I A ia I o mau Ukulele I loke Ka uiti o ke kai Ua ole I
Sorry, we're just starting to get going.